attention, together we'll explore some tingling sensations you never had before. So grand, oh so grand. My song will stir you, my song will make you cry, and I can lift your spirit until you're riding high, and carry you away in the twinkling of an eye to a romantic wonderland. Yes, I can, yes, I can.
I'm the music man.
Yes, I can, I'm the music man.
Take
my hand, and we will fly. Somebody to chase away the blues, so let me show you what I can do. Believe me, I'm the one who can.
I'm the music man.
Yes, I am. I'm the music man.
Yes, I am.
Yes, I am. Yes, I am. Take my hand.
I'm the music man.
Please take my hand. Singing da 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 da